Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Ugcine ekhalelwa ngamasongo kasigonyela umlisi ongadalulanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi sakhe. Odlengule indodakazi yakhe na 15 yaze iyakhulelwa. Nginibingelele ngiphinde namukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakwantando Mothanda ongangibiza intatheli ka-YouTube. Kubikwa ukuthi izovela ngomsombuluko enkantolo indoda yasekoman e-Eastern Cape edlungule indodakazi yayo eneminyaka engu-15 yaze yakhulelwa. Udlengule ingane ngesikhathi unina esegolwa ashiye ingane naye elo baba wayo. Kanti-ke yena uyise kubike ukuthi ukhala ngokuthi abantu bamthakathile. Uthi akazi yonke lento eyenzekile ukuthi yenzeke kanjani. Uthi noma ecabanga akazi ukuthi ibeyenzeka kanjani ukuthi Udlwengule ingane yakhe yaze iyakhulelwa. Abantu babe nezimvo ezahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Abanye bathi ukuthele bayaveva basho amagama ahlukahlukene atshengisa ukucasulwa yile senzo salomlisi. Usanele Majola uthe udakiwe lowa ngazi kanjani ukuthi yenzeke ekanjani. Uludla mina uthi lo baba udinga umphakathi uthi ukuxoxa naye nasejele bangamuyeki aze aphelele amabreki aze aziboshele. Ugugu Sanele uthe ayi azixoxe naye iyiboshwa ngoba lento ayenzile iyasidina singabantu besifazane. Unozithula uthe ayi unozithula uthe ubulwane bakhe nje lo babenzile usesola abantu uyanyanyisa mlisa ndini mama wengane. Unozithula uthe ubulwane bakhe nje lo babenzile usesola abantu uyanyanyisa mlisa ndini mama wengane ubekuthembile wena wenza imkhuba yakho. Wabesefaka i-emoji yenhliziyo wabesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Usamke xula uthe umuntu uvuke ubunja asole usisi Maria edlala ngabo wasebesethi nxi. Uzethu intokazi uthe yazi lo baba okhohlakele guys kuzwakala ngisho nje into ayichazayo ukuthi lo uzama ukuzivikela. Umaka Alonde Zimasi uthe abambophele nokushifta iblame loyo uyingozi ngoba akathathi i-accountability yakhe usengaphinda futhi ayenze lento ayenzile. Uxolile Matontulu uthe idakiwe lengulube ifanele nje ukufa kwaphela. Cabanga nje uhlukunyezwa umuntu ofanele ngabe uyakuvikela emhlabeni wabe sefaka ama-emoji enhliziyo eziphukile. Umashozi Mahlongo uthe uyanya nje lo kube obethakathi ubezoyidlwengula ukhona umama akafuseke ngempela lo doti kababa. Azimdilikele izinto abhejwe naye le ejele umzuzu nomzuzu. Bafethu-ke amanye amakhomenti la athe ukuba nolimo oliqoshile-ke maningi kakhulu angeke ngiwaqede. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho mina ngalo lolu daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.